Angazi noma ngena kunaka lokho. Inkomo idli yembe madoda. Imvula ayibona ugwadula into ongayazi. Bengithi mhlawumbe ake sikubeke lokho kumniso wemvula.
Ngivumelana nawe la. Benginesicelo ke sokuthi benganjani ke sikhulekele nalezimvu kaMthembu ezilahlekile zangale kulela thempeli.
Ngibona kungawumqondo omuhle ukuthi kuyesiqale ngokukhulekela laba badukileyo.
Eyi, Khandlu kuyaxokozela lapha. Njengoba uNdlovu eyibamba.
Angazi nami ukuthi bahlaleleni laba bantu. Yini babe zimpumputhe ngoba balinde umnyama omngenafo.
Njengoba ukhuleka nabatshela ukuthi ungumkhululi nguye nje, bahleli lapho ngeke abaguquki bona.
Yena ukukhulekane-ke uThembi esehleli wazibona ngempela nje naye ewuyena umkhululi. Angithi phela watshela uNdlovu ukuthi kunesiprofethi esithi uma kekazalwa indodana kaMthembu, izwi lanethi usuku lonke, hhawu nakanjani leyo ndodana, iyona ewuzamqoka.
Mana-ke sifoci, uthi uNdlovu uluthe ukhulekane wamtshela ukuthi mzukwane zalwa kwanetha imvula.
Unjalo
phakathi. Hawu, unamanga. Engakho nje ukhulekane bengasayikhohliwe kuwuye okunguye. Hawu.
Madoda uMkhandlu, mina ngicela ukuthi namhlanje ngemesotsheni uzamcolo nomazimane ngayo yonke le nto.
Cha, ngeke kulunge lokho. Hayi, kahle zonke ngeke kulunge lokho. Basahlela emanzini laba bantu. Basengaphansi kwefela emnyama. Hawu.
Ndlovu.